Play by USB drive.
Oluki makambo kumba makambo bambo na bakumisa e Otiki nga na zemi ho selipichu Oke koba na mwasi mosusu te Se kamarade na nga ya mote mao
That was nice. Thank you.